asibingelele kwigasela security e-Eastern Cape. Bafowethu anginibingelele egameni labasebenzi. Siyanibingelela nasegameni le-MK Labor Desk. Siyanibingelela. Bafowethu ngiyenza le video nje ngifuna ukunazisa ukuthi nginani egroupini, nginani futhi kuma-issues enwa raiseayo ngenkampani engacomply nama labor laws basic condition of employment act u75 of 1997 and labor relations act u66 of 1995. Comrades, ngiyazi ukuthi kubuhlungu enibhekene nakho. Nathi sesambe kakhulu ngalento yokuqhashazwa kwabasebenzi, exploitation, unfair dismissal, unfair labor practice. Siyazwelana kakhulu nani, and ngilinda ukuthi ke nonke bafowethu nibe secured kwi-union yomkhonto wesizwe. Sizongenelela ey'khalweni zenu. I want to assure you. And ukungenelela kwethu siyoze size sifike lapho e-Eastern Cape. Kubalulekile bafowethu ukuthi the black owned entities or companies ziyasixhaphaza kakhulu. Zisikhumbuza isikhathi sobandlululo ukuthi lwa ucishe ukwazi ukukomperisha ukuthi lwalungcono isikhathi sobandlululo ukunesikhathi esesiphila kuso njengamanje. Comrade, ngifuna ukusho njalo nje kunina ukuthi bafowethu sinani ikhalo zenu, siyazazi, and ngiyafuna ukuhamba ngize nifike kwibhosi yenu kagasela security company ngiyobuza ukuthi why singabantu abamnyama siqhaphazane sodwa sithi sinomsebenzi ongaka wokuthuthukisa iy'mpilo zabantu, kodwa sigcina thina kubo ngathi asihambisani nokukhululwa komuntu omnyama. Sifake ingcindezi kubantu ngamaholo, abantu bangakwazi ukuhola ngendlela efanele bahole ngayo, abanamalevu, abanalutho, abantu abanaminimum wage and a progression eqhubekayo. So ibaluleke kakhulu lezi zinto makomrade, sixhaphazekile. And ke engifuna ukuthi nginazise kona njengama-security asegasela, beside ukuthi sobhekana nomqashi, but thina njenge-MK we are compiling a big case against uhulumeni. Sifuna wonke ama-security asebenza ngaphansi kahulumeni a-insourcewe u-government, ngoba siqhamuka kula khona sesiyibona siyuzwa khona nje, sixhaphazeka khona nje, because uhulumeni osijikijele emgodini onamanqe ayasidlaka manqe njengamanje. Because abantu abamnyama bayazi imali ukuthi ukuholela omunye umuntu nje kahle umholela ukuthi ajabule, naye umsebenzi uwenze ejabulile. So sizokhuluma nomqashi wenu and sizowenza amaminzi ukuthi sikwazi ukucommunicate naye. Uma esihlula siyaqhubeka. Sinabameli-ke bafowethu kakhulu, abantu abasilekelelayo if iminyango ivaliwe. And sirealizele ukuthi into edala ukuthi ama-companies angacomply ingoba ama-companies especially ama-security nama-cleaner is because kunalento yelokhuze yakwa-bargaining council. Leyo ukuthi kwa-bargaining council nabo o-commissioner sebeney'nkampani zabo, uyabo. And okunye futhi sebenayo lento yokuyijwayela lento ye-brown envelope. So kubalulekile ukuthi nathi sibe strong and nathi sithi make sure ukuthi we expose yonke i-corruption ekhona njengomkhonto wesizwe. bathi ke sizoqhubeka nani kuwo bonke ama unions akhona emkhontweni esizoninikeza wona nazo ukuthi nithindana nathi kanjani ngiyeza lapha Eastern Cape ngiyeza cela ukuntshena bafowethu mina ngiyabizwa ngifikele qathatha ngiyeze Eastern Cape lokuqhashazwa kwabantu bakithi bafowethu kumbi okwenzayo nosoma business kumbi ukuchaphaza abantu abamnyama sicaphazane sodwa kumbi so ilokho nje bengifuna ukusho kunina ke bafowethu khululekane we are coming to Eastern Cape wonke nje ama security asa Eastern Cape ama cleaner yonke inkampani ekhona Eastern Cape we are coming to rescue our people ngokomthetho ngoba sifuna kusebenza umthetho more than ukuthi umuntu afune ukuenricha iphakethe lakhe nezingane zakhe uyabona lo nto le so sifuna ukuthi sithi make sure ukuthi we are dealing with that very decisively and unapologetically mandla.